hai ambuya kumugire mukababira kuchari chikasande ka kumzikiti Friday no mukauza shehe akubenzereni kapena abusa akubenzereni kuti ndimwamkwiziwo uchoke
kodi kufunsa funso limeneli ndiye kuti ndingwidzi
nanga mafusano ka Brian akanga achizoma kuti zvokuti ndoni sarana kuti basinyoza ni wina bayayi kuti momeno kuti tandiza tiye tiendere muzi ngati fukula malawo mukufusa mafuso ngati machito kuti ndoni sarana ali kumbuyo kwanuko ndakuma kutumani kuti nyozana nsonda nyozani chipani kuti kakaende mupindura chani mukani nyosa nyosa
muka nakhala kuti
saa mupindula chani sindu kuti sio kuti cholinga chani mupindula chani na Brian ukamati satana alikumbuyo kumene mfusa satana alipambuyo panupu kuti basa ansonda ni wanyoze ni basa anyozeke pa maiva kaa mupindula anji kaya nukudabu
pakatipa inu ndi ine amene satana akuone kakata alikumbuyo kwa agenda
hapo kala nga jinjinuda nga mafusidano wakanga au satana satanae
muka nakhala kuti simuna joine chipani cha Democratic Progressive mukadaula wampando wa board member
nanga onse amene ali mbodimondi ya chipani cha Democratic Progressive cha DPP ngati chimukuona kuti muli ena mmenemo amene siyali ya chipani mabodi asankhidwa onse ndi a DPP ngati muli ena ati mmenemo a Professor Arthur Peter Mutharika wasankha kukhala board member amene siyali ya chipani koma kuti andisankha ine basi zakakwika asankha wa chipani koma muna akasankhidwe na Brian Banja ndizi dakhala bwino nokuda bwani ambuya Cole Grant ofunani mapezera padera okusalani kudya kuti zimumine uchoke
muganiza kuti mulimba ku DPP ndi mmene zukhalira
zidizo mafusaso mmene zukhalira zidizo zukhalira ziti zoti salimbezo zita blan ta masukani masukani mbuno kuli ziti
anthu ambiri akunena kuti zinthu chuma sichikuenda bwino kodi chipani cha DPP chikutitengera kuti mukaona
malai munoro muli 17 million mukati ambiri ino mukutena anthu kapena inuyo inu muli mgula zambiri ngati pakati pa anthu 17 million akanena million ndekuti ndiambiri akanena 2 million ndekuti ndiambiri pa 17 million mukanena na Brian basi ndiambiri inu muli mgula zambiri muziti ine Brian ndikuti osati anthu ambiri anthu ake ambiri ake ake malai munoti mu 17 million ndekuti mukati ambiri ake amene numai
zoti anthu akudandaula kunjaku kuti chuma sichikuenda bwino simukumva
koma siku lapansi anthu amapatida ndola ku America ndi munena ifi patida ndola ku Greece munena ifi Abraya koma maenda na Brian Banda akapena makukhazika apa chikusulio ili zoti chuma chikuvuta zikuwasa apa chisunguziwa zimenezo ndi munena ifi amalawi Brian mene ningani
kapena inu
kapena ndugulen tikiti kapena mupita ku America mukone mene anthu akudandaulira ndugulen tikiti ya ndege mupita ku Britain mukone mene anthu akudandaula za chuma chimatavuta siku lonse ndikumamba kokha Brian umene asakadandaula kumwamba
mwazitenga kuti ndalama all of a sudden kuti mukandichite challenge kuti mungandigulire ticket yopita ku America ansonda
ndiyetene ndapita ku China nakwera ndiye kuti ndege ndambakwera ndi Brian